bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yereke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 mu kakaro umwaka wa 2020 ndabaramukije nongera ndabahikaze nshuti namwe bakunze ba RPA muri ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko mu Burundi ase genocide Cirimoso yarahagaritswe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Merikiya Rondadaye kuri uyu wa kane aho yariko araha ikiganiro abamenyeshamakuru muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Leta y'u Burundi ivuga ko atanzu iri kwirasha ku bijyanye n'ideni ifitiye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ikizeza ko uwo mwenda igiye kuriha ikavuga ko ari umwaka umwe gusa ku myaka 13 imaze muri uwo muryango. Mu kigabane kingire ibidukikije tubayagira ibijyanye n'inzuki hamwe n'ibishobora kubangamira ubworozi bwazo. Ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na MS TV Niyungeko mu kanya inkuru imwe mukwayo. Ano makuru tuyahera mu gisata cy'agateka kazi na muntu umwe mu bakozi b'ihinguriro ry'impuzu Afritextile yarabuzwe irengero kuva ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Umuryango w'uwo mukozi azwi ku izina rya Christophe Ntabaresha bamenyesha ko barondeye mu busho bwose bwo mu gisagara cya Bujumbura bagahebura. Bamwe mu bo bakorana bakeka ko mugenzi wabo yoba yanyurujwe ku mvo zifitaniye isano n'akazi nk'uko twabiteguriwe na Vicky Chris Ninteretse.
Kuri wa kabiri umuryango wa Ntabaresha Christophe wararindiye ko serwa tahavuye ku kazi nkuko vyahora bigenda urahebura. Ntabaresha Christophe numukozi w'ihinguriro ry'impuzu Afritextile kera ryahoze gitwa Kotebu. Amakuru umuryango ufise avuga ko bamubonye baheruka tashe avuye ku kazi ariko ntigeze ashika muhiriwe.
Yavuye mu kazi kiwe kaminsi yose igihe cy'isaha 11 n'inusu mu gihe isaha itswe yari isaha 11 tuzuye. Yashoboye gushika mu muryango wiwe umuryango ufise amakenga. Hamugambwe no wa politike mu Burundi yarimo umuryango wiwe wararondeye mu busho butandukanye mu gisagara cha Bujumbura urarondera mu bitaro bitandukanye ntibashoboye kumutora.
Bamwe mu bakorana na Ntabaresha Christophe bavuga ko matohoza yo kurondera yohira ku bo bakorana muri iryo hinguriro bakamenyesha ko bamwe mu bo bakorana batamuri abagiza bivanye n'akazi yakora mu gisata yakoramwo. Uyu ni umwe mu bo bakorana twashimye guhindura ijwi ku mvo z'umutekano wiwe.
Imvo ya mbere ni uko hoba harabaye impari hagati y'abo bakorana muri serivisi ya contabilite mu bijyanye n'amafaranga yo kwivuna umusasi ku bakozi ba Afritextile bagiye kudefira ku munsi w'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Burundi bwibuka intahe yo kwipfukira. Ku rundi ruhande naho hariho abakozi bahora bakora muri Afritextile ubu batakihakora bari barasabye ideni bari kumwe n'uwo Christophe. Hama iryo deni bace bagenda gukora ahandi badahejeye kuririha bashitse gukora aho handi ntibashobotse bariha uko bateza kuriha. Christophe rero ku bukerebutsi bwiwe ntiyashoboye kutihanganira aca yitura inzego z'ubutungane ziraheza ziremeza bamwe bamwe ingene batsotsa barariha ku itegeko ry'ubutungane kuko ari kredi bari batwaye. Ku rundi ruhande naho hariho umugwi w'abakozi ndetse harimo n'aba chef de service bo bari biyemeje kwegeranya amafaranga kubwira barwanye abo batabona kumwe ibintu singene ihinguriro riri gukorera akora n'ingene bivugwa biba biriko biragenda.
Abakozi b'iryo hinguriro basaba urongoye Afritextile gufasha kugira ngo uwo mukozi aboneke.
Turasaba rero ko umukoresha wa Afritextile yakoresha ingufu zose zishoboka kugira Christophe aboneke canke bamenye icatumye abugwa irengero kugira uwo mugwi uriko wegeranya amahera ushike intege bihagararire ngaha.
Twarundi umuyobozi mukuru wa Afritextile ubwa mbere yatwishuye ko afatiriwe n'inama ubwira kabiri telefoni iwe yahamagara.
Arakoze Vicky Chris Ninteretse. Tukiri muri ico gisata nyene nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide Cirimoso yarahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane ku kibuga c'indege citiriwe Merikiya Rondadaye i Bujumbura. Yagirizwa kuba yahungabanije umutekano w'abanyagihugu mu gihe yariko aratanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Ivyo navyo bikaba vyiyamirizwa n'umuryango wa nyene guhagarikwa ukavuga ko ifatwa ryiwe ryo bari fitaniye isano n'imvo z'amacakubiri y'ubwoko. Inkuru twateguriwe na Innocent Valentin Singirankabo.
Uyo munyamabanga mukuru w'ishirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide Cirimoso yarahagaritswe n'igipolisi yitwa Mushano Terence akaba yarasanzwe akora ku kibuga c'indege mu ishirahamwe rijejwe gutunganya ivyo gutwara abantu n'ibintu Sobujea. Amakuru dukura aho ku kibuga c'indege amenyesha ko hari nyige cy'isazi 5 z'umutaga kuri uyu wa kane aho igipolisi cyaza guhagarika Mushano Terence. Ayo makuru nyene arongera akavuga ko uyo munywanyi wa ase genocide Cirimoso yafatanywe n'abamenyesha makuru batatu bariko baramubaza kubijanye n'igandagurwa ry'abanyeshuri biciwe muri kaminuza y'u Burundi mu 1995. Kubwo ayo makuru kandi abo bamenyesha makuru baciye barekugwa inyuma yo kwisigura, ariko Mushano Terence we aca aja gufungirwa mu gaco k'igipolisi cy'Inyamiramabi ko kwijabe aho yarayijoro rya mbere. Inyamiramabi yakiri iyo dosiye mu gipolisi yagiriza Mushano Terence guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ico bita atteinte à la sûreté publique. Abaserukira umuryango wa Mushano Terence babona ko ico cyagirije kidafashe ahubwo ko ubutungane bwo kwitondera iyo dosiye kugira ukuri kuvyabaye ntikunigirwe mu menshi.
Mushano Terence n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe riharanira kugwanya ivyihonyabwoko, twumva yuko kuba bagize ico bamubaza bitari guhungabanya imitima y'abantu kugira ngo bose bamenye ukuri nk'uko baguma bavuga yuko bakeneye kumenya ukuri ku vyabaye, ari naco gituma dusavye ubutungane ko iyo dosiye boyitondera kugira ngo ntibayishiremwo ibintu vyo kugomba kwihorahorana, ko twibaza yuko ababikoze bashobora kuba babishizemo agashavu kenshi cyane kandi ntitutekeranya.
Nkurunziza Joseph umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutunganya ivyo gutwara abantu n'ibintu ku kibuga c'indege ca Bujumbura Sobujea niwe yararongoye kandi kuri uyu wa kane ibirori vyo kugurura ibikorwa vyo kwibuka abanyeshuri bagandaguriwe muri kaminuza y'u Burundi mu 1995. Abakozi ba Sobujea bakibaza ko uyo muyobozi mukuru w'iryo shirahamwe yoba yaragize uruhara mwifatwa rya Mushano Terence. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Nkurunziza Joseph kugira agire icyo ashikiriza kuri ivyo bamwagiriza.
Ino savarante singira nkabo iryo pfungwa rya Terence Mushano arongo yishirahamwe ase genocide Cirimoso rero ngo nta yindi ntumbero rifise atari gushaka kumubuza gushikiriza ivyiyumviro ku byari ko birabera muri kaminuza y'u Burundi aho huguruwe kuri uyu wa kane ikibutso c'abanyeshuri b'abahutu biciwe mu kigo cyo kumutanga. Bivugwa n'urongo y'ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru OPEB nayo kubijanye n'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bamaze umwanya bapfunzwe bahogwa kuba bagiye ndira amakuru kuri ya rongo y'iryo shirahamwe. Ino Samuhozi amenyesha ko atakosa na rimwe bakoze kuko bafise uburenganzira bwo gusanga umuntu ahakorera kugira abahamajwi. Ino Samuhozi arongo y'ikigo OPEB.
Cyagutse Mushano hagariko Terence Mushano hagariko kiraboneka kuko Terence Mushano asanzwe ari mu shirahamwe ase genocide Cirimoso. Ibyo bari bagiye kumubaza byari cyo bipfana na biriya biro byari ko biraba ibyo kwibuka ni bari abana b'abarundi biciwe ku university bazira ko arabahutu byari bifite isano n'ibyo bintu. Nibaza ko ikibazo nyamukuru naho kiri abo muri iwacu bazize ko bagiye kubara na Terence Mushano. Terence Mushano azize ko ari muri ase genocide Cirimoso ifise ivyiyumviro bitomoye naye isanzwe ishira imbere twese tuzi kandi si ubwa mbere afungwa. Nta birebire rero umuntu yoja kurondera ngo hari itiye kiri canke iriya oya icyo bazize nico nta kindi. Ariko kuvuga icyo umuntu yumvira bisigaye bica bihinduka atteinte à la sûreté wa la sécurité du pays ibintu bisigaye bicurise byose mu Burundi. Umuntu asanzwe nka Mushano wo muri ase genocide asebe icyiyumviro ciwe bicaye guhungabanya umutekano w'igihugu. None n'ubwa mbere umukozi ari mu ishyirahamwe cyangwa ririya amenyesha makuru wo mu kimiko makuru bamusanga ku kazi kuko atari butakazi n'ubwa mbere byo byari bibaye kubera ko uno munsi ariho yuzira ico cyangwa bozira ico kintu. Iminsi yose abantu tubasanga aho bakorera ubwo tubarondera amasaha y'akazi ariko barakora kandi kazi basanzwe bakora agafata akanya ko gutanga ayo makuru ko nayo makuru nyine ni ngombwa ku gihugu arakenewe mu gihugu. Kubona uno munsi rero baduka ngo bamusanze ngo hatari ku ishyirahamwe akorera ku ishyirahamwe arikorera ko mu masaha atari ay'akazi masaya akazi abari ku kazi asanzwe akora. Ibyo bintu ntibigira umutwe n'amaguru. Je nibaza ko atankeka bashatse kumubuza gushikiriza icyumviro cyiwe kandi si ubwa mbere babigira, si ubwa mbere ahagarikwa kandi Mushano turabona twese ko atangiye kuba umuntu akuze igihugu kibura buza abantu bangana kuri yagukira bashikiza cyinzira cyabo n'igihugu kitaba kikigusa gakiciro ari arabo bajejwe umutekano arabo bajejwe amasentare uko no kwitesha gakiciro nta nta gakiciro na gatoya bahaye igihugu ukubuza umuntu guserura cyinzira cyo kubibaza nk'abiye twese biduhanze hanze igihugu cyose
Inosa Muhozi arongoye ikigo OPEBE kigenzura ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi amakuru y'igisata cy'agati hakazi na muntu arabandanya itotezwa ririko rikoregwa konsesanze y'Imana umutamakazi w'imyaka 72 wo muri zone Gatabo komine Kayogoro intara ya Makamba ihonyanga ibwirizwa shingiro ibyo bivugwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka kubwiwe mu gutunganiriza konsesanze y'Imana leta nshasha yari rose akaryo keza ko kwerekana ko ibyo yemereye Barundi atarama sigara cicaro Emmanuel Nkengurutse asaba kandi abategetsi batandukanye baturuka mu ntara ya Makamba hamwe n'abaharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi ko bofasha kugira uwo munyagihugu arenganurwe Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka
kuri ikibazo cha konsesanza y'Imana leta nshasha niyerekane ibyo yatangaje ko agateka kazi na muntu kagiye kubahirizwa amategeko nayo akongera kiganza mu gihugu imvugo ijyane n'ingiro nkuko ivyo mutamakazi bivugwa birumvikana ko amabwirizwa y'igihugu atubahirijwe mu vyerekeye gukura mu minwe y'abantu amatongo yabo akayajana mu minwe ya leta kandi rero nawe uburenganzira bwiwe yarafise kuri iryo tongo ukaba nabwo nyene bwaraho nyanzwe ibwirizwa nshingiro uko amateka bitegura mu ngingo yayo ya 36 iratomora uburyo bubiri bwo nyene umuntu ashobora kwakwa itongo ubwa mbere niyo leta ikeneye iryo tongo kugira ngo ihashire imigambi y'iterambere rusange bwa kabiri niyo hari kwarakurikizwa ingingo ntabanduka ya sentare kuvyerekere konsesanze y'Imana birumvikana ko ari uburyo bwa mbere ubwo nabwo bukaba butekanijwe n'ibwirizwa rigenga amatongo ryo muri 2011 birababaje ingena umuntu ageze mu zabukuru ngo iyo mutamakazi konsesa atabwa mu gahinga hamwe n'abuzukuru biwe agatabwa mu bahinga n'abajejwe kumwubahiriza no kumukingira uyo muntu akitwa ko aserukira abanyagihugu ahabwa arakwiye guhanwa ntasubire kubaserukira karakwayo mabanga hanyuma rero tugasaba kandi abashinga ntaye cyangwa abagabo tukabaza iyo baruye perezida wa sena va muri iyo ntara ya Makamba ko atacavuga abashinga amateka buramatari wa Makamba Sendi hashimwe iraba agateka kazi na muntu abakenyezi baharanira agateka k'abakenyezi naba haranira agateka k'abana baroye kugira ngo iryo baratugume twumva ariko ravu kumva umutamakazi n'umwuzukuru barara baraturatura babitumwe n'ubutegetsi biteye isoni si ku Barundi gusa no makungu bakengera igihugu cy'u Burundi leta rero yitamvye tuyisabye ko iki kibazo igitangurire ko kibe test du bonne volonté gikemure ndezwe kumva yuko uyu mutamakazi araraturatura
Emmanuel Nkengurutse yahoze ari mu nama nkenguza amateka y'u Burundi eka nabano noso yibijanye n'amategeko baremeza ko habayeho uguca kubiri n'amategeko cane cane ayagenga amatongo mushingwa manza Janvier Bigirimana amenyesha ko mu itegeko rigenga amatongo hariho ingingo zerekana ico ukuwe mu itongo giwe abisabwe na leta akoregwa Janvier Bigirimana havuga kandi ko atari umutegetsi uwari we wese afata ingingo nkizafashwe na musitanteri wa komine Kayogoro ku kibazo cy'uyu mupfakazi umushingwa manza Janvier Bigirimana
biraboneka yuko abategetsi b'u Burundi batigera bagira kigoro ko kuraba ibintu byanditse no mu mategeko cyangwa babaza abahinga mu by'amategeko kubijanye n'ingingo ziba ziko zirafatwa turabye rero mu gitabo cy'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi mu ngingo z'amajana 411 nizikurikira baratumura neza amategeko ateza kubahirizwa n'ibintu byose bitezwa gukogwa imbere y'uko umuntu akugwa mu itongo kugira ngo leta iyikoreshe ikindi kintu cy'inyungu ya bose muri yongingo y'amajana 111 baratomora neza yuko umuntu adashobora kuva mu itongo giwe kugira ngo leta yakoreshe iby'inyungu ya bose hadatanguye gutangwa indishi ingana n'ibyo uwo muntu yatakaje indishi ituma uwo muntu ashobora kubandanya baho indishi itegerezwa gutangwa imbere y'uko uwo muntu akugwa mu itongo ni kuvuga ntibikunda yuko umuntu bamukura mu itongo Congo hanyuma ngo bazomubwire bazosubire kuraba yuko bokumvikana ibyo biteza gukogwa imbere yuko umuntu akugwa mu itongo niko amategeko avuga kindi naco gihambaye bomenya nuko amategeko avuga neza yuko kubijanye ni ndishi aheza gahabwa mu kuva muri iryo tongo biheza bigaca mu rupapuro mu masezerano bagiranira bisigura yuko kizira yuko umuntu akugwa mu itongo giwe ku munwa iyo batumvikanye kubijanye n'indishi naho iyo ndishi ishobora kuba ari amafaranga cyangwa bakamuha handi ashobora kuba haiza kabi ingingo ya sentare ivuga indishi bereye bivanye n'agaciro k'ahantu leta ibitwaye uwo muntu kindi nacyo gihambaye nuko ingingo y'ugukura umuntu mu itongo giwe ari ingingo ishobora gufatwa n'umushikiranganije ruvy'amatongo bivanye n'ingene iryo tongo ribaringana canke n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bisigura yuko ba musanteri bagura amatari canke abandi bategese abari bo bose uretse abo amategeko avuga ntibafise uburenganzira bwo gufata ingingo y'uko umuntu ava mu itongo giwe
Umushingwa manza Janvier Bigirimana mutamakazi konsesanze y'Imana hamaze iminsi 12 atagira haba inyuma yaho ubutegetsi bwa komine Kayogoro bumutereye hanze akuwe mu nzu yabamwe dusaba mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye n'ikiganiro ho muri Burundi
Ibiganiro vya RPA mubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri Wezitatu akaburungu RPA akaburungu BE
Mu makuru avugwa mu bijanye n'imigenderanire leta y'u Burundi remera kwiheraniye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ariko ikamenyesha kwifise ideni ry'umwaka umwe gusa ku myaka 13 imaze muri uwo muryango mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu umushikiranganja jejwe iby'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamenyesheje ko u Burundi butagiye kwirukanwa mu muryango wa EAC kuko ngo ari gihano cya nyuma gifatirwa igihugu cakosheje cyane ambassadeur Ezekiel Nibigira yijeje ko u Burundi giye kuriha umwenda wabwo
igihugu cyo Burundi sico giheranye cyonye ivyo nagomba bwa mbere ho abarundi namakungu babimenye ikindi gikurikira erega yemwe sijyo rya mbere u Burundi bwo bwacerewe kuriha amafaranga kuva twinjira muri uyu muryango byarashika hakaba kabazo akacanke kariya hakaba guteba ariko ivyo ntivyatumye u Burundi buca buva muri uwo muryango None ubuvyo bavyadutse gute kugira ngo igihugu gishobore guhagarikwa mu muryango ntihagira uwibaza ko ari ibintu umuntu avyuka akiyumvira bifata ibikorwa n'umwihwezo muremure cyane kandi si ibintu bishobora kuva ku kantu gato oya haba habaye ikintu gihambaye gikomeye gituma igihugu gishobora gufatirwa iyo ngingo U Burundi bwatevye umwaka umwe rudende gusa umwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020 uwo mwaka wonyene naho nyene nagoma ndabamenyeshe kuko guteba no guteba gusanzwe gose kuko kino kibazo kigiye gutorego nyishu twatevye kubera iki mwese murabitse uwo byo bakiza yo batari mu Burundi canke uwo bari muri kano karere yo batari mwisi u Burundi duherutse kuva mu matora mwese muzi amatora yadutwaye umwanya aradutwara ingufu aradutwara uburyo budasanzwe erega kandi kindi kintu mwarimo kuye kumenya mu myaka 5 yose ikurikirana U Burundi bushoboye kugira amatora atatu kandi ntimubona nuko guteba gutoyi kwahabaye mukuri hayo mafaranga utubazo twari dufise ngira ngo murabona ko twaheze mukiringo gitoya aya mafaranga zobarishwe
Umushikiranganje Ezekiel Nibigira ajejwe iby'umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri politike umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ategereza gukoresha ububasha afise nk'umukuru w'igihugu kugira ivyasezeranye akatari gake bije mu ngiro naho bitazomworohera bivanye n'abagize leta yiwe bishikirizwa n'ubujejwe itunganywa ry'ibikorwa mu ishyirahamwe rikurikirana ibijanye n'agati k'akazi na muntu mu Burundi IDHB mu mfunyapfunyo Karina Teretsakiane yanamenyesheje ko umukuru w'igihugu akwiye guhindura ibintu hakiri kare agaha igihugu intumbero nziza kurikira Karina Teretsekian
Ça ne va pas être facile pour le nouveau président puisque
Nibizokorohera umukuru w'igihugu mushasha kuberako muri leta y'usangamwo amwe mu mazina yavuzwe bikomeye muri kahise kandi yagiye ararangwa mu ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina mu.
Il va donc devoir gérer les différentes tendances.
Nokuvuga ko atoje ategerezwa gukingira inyungu n'ibyiyumviro bitandukanye by'umugambwe uri ku butegetsi. Ariko nk'umukuru w'igihugu iyo tegerejwe gukora ibishoboka byose nk'urongoye igihugu nyene agakora ibyagejwe kugira ngo ibyo yasezeranye akatari gake bishigwe mu ngiro. Ego ibyizigiro birahari ariko ntibishemeye. Nibaza ko hamwe umukuru w'igihugu yogira icyo akoze ubu bwa vuba agakora bikagaragara arashobora guhinzira nziza igihugu. Ariko niyagira amakenga cyangwa agateba cyane kubikora azoba ahushije intumbero igihugu gihakwa kubandanya mu byakiranze muri
kahise.
Kubgate Karina Teretsakiane hamwe umukuru w'igihugu atohagarika ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ngo narengutse abakoze ubwicanyi Burundi ntibuzigera bwogorora ngo buve mu ndyane bumazemwo imyaka itari mike. N'ubunyene dukurikire Karina Teretsakiane akabasobanurwa muri migwi kirundi na Walter Kwizera.
Si le président ne parvient pas à mettre fin aux violations
mu gihe rero umukuru w'igihugu atohagarika ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ngo yongere arengutse mu butungane abakoze ubwicanyi bizoba bisigura ko intagondwa mu mugambwe wiwe zizoba arizo zifise ijambo kandi ukudahana guhakwa guca kubandanya gusasigwa indava guhohoterwa gufatiye mu byiyumviro vya politike kumaze imyaka itanu guheze kubandanye kwimonogoza. Ivyo bizoba bisigura kandi ko bigoye ko Burundi busubira kugirwa icyizere mu makungu. Sinoca mvuga ko byose ari bibi ariko biragaragara ibyo tuvuze birahari kandi sagaseseshwa rumuri. Ni nacyo gituma dusavye umukuru w'igihugu kugira icyo akoze mu maguru mashya kugiraho Burundi ntumbero nziza yongera agaragarize abatere ku migambi yiwe katacyo bazoshikako.
S'opposer à ces réformes qui ne vont pas réussir.
Ivyo Karina Teretsakiane abishikirije inyuma yaho iryo shirahamwe IDHB rirungikiye rwandiko umukuru w'igihugu kuri uyu wa cenda mu kakaro bamusaba gukora ibishoboka vyose kugira Burundi buve mu ndyane bumazemwo igihe kitari gito. Amakuru ya politike arabandanya. Inama y'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa yarayimenyesheje ko iryo shirahamwe rigiye gusubira kugiriranira imigenderanire n'u Burundi. Imigenderanire yari yahagaze kuva mu mwaka w'2016. RPA iragaruka ku bihano byari byafatiwe u Burundi n'iryo shirahamwe n'ingaruka byagize ku gihugu. Twabiteguriwe na Trésor Niyongabo.
Imigenderanire u Burundi bwari bufitaniye n'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa imbere yuko ribufatira ibihano yari ihagaze ahanini kugufasha u Burundi mu gisata c'indero aho u Burundi bukaba bwaronswa amafaranga yo gukora ibitabo bikoreshwa mu mashure hamwe n'ibindi bikoresho vy'ishure iryo shirahamwe ryacisha mu ishirahamwe ryita hindero ku isi UNESCO. Muri ico gisata haratangwa kandi ifashanyo zo gushigikira imigambi yo kubaka amashure kwigisha abigisha kugira ngo nabo bashobore kwigisha ururimi rw'Igifaransa ibicishije mu mugambi IFADEM ndetse no kwigisha abakuze gusoma no kwandika. Iyo shirahamwe ryaratanga kandi imfashanyo zo gushigikira imigambi yo gutanga ivyigwa nkarisha bwenge kubigisha n'abanyeshure hamwe n'uburenganzira bwahabwa abanyeshure bwo kuja kunonosora amashure yabo mu mahanga. Kuva rero ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa rihagarikiye imigenderanire hagati yaryo n'u Burundi, u Burundi bwaciye butakaza iteka bwari bufise muri iryo shirahamwe nk'uko abakurikiranira hafi imigenderanire y'u Burundi n'amakungu babimenyesha. Ni ukuvuga ko kuva mu mwaka w'2016 u Burundi butari bufise ubushobozi bwo kuja mu nzego zirongoye iryo shirahamwe. U Burundi rero bukaba bwari busigaye buronswa imfashanyo mu gisata c'indero gusa. Uretse imfashanyo zo gushigikira ico gisata, ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa ryarafasha ishigwa mu ngiro y'indi migambi mu bushikiranganje butandukanye nk'ubutungane, ibidukikije canke mu itunganywa ry'amatora. Nk'uko biri mu masezerano iryo shirahamwe ryagiraniye n'u Burundi ashingiye ku gukoresha ururimi rw'Igifaransa bita Pacte Linguistique muri urwo rurimi, igihugu c'u Burundi categerezwa gukoresha Igifaransa mu bikorwa biraba imigenderanire yacu n'ibindi bihugu na cane cane bugahugo rurimi ikibanza mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibijanye n'amasezerano iryo shirahamwe ryari rifitaniye n'u Burundi.
Humura Burundi.
Ubijanye n'amagara y'abantu naho n'ubu impingira cyari ndende mu kurwanya ikiza cy'umugera wa corona mu Burundi. Kwambara agapfukamunwa gushika ubu bikogwa n'ubyishakiye kandi nabo bakambara bikaboneka ko batazi ibibanza kari gakenewe cyane kwambagwamo. Inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize.
Ubu rero twabaye twishi cyane za ziyatike zose abatayeri nitwo bakora abahindi bose ubuye bari ngahe Bujumbura bafise amateriyeri ubu nitwo bakora tutwe impuzu
naho abanyagihugu bavuga ko uto dutambara two kwikingiriza ku mazuru no ku munwa twagwiriye haracibonekeza ingorane zijyanye n'uburyo dukoreshwa icya mbere ni uko kwambara uto dutambara bitari itegeko uretse mu mashyirahamwe mwamwe abakoresha bagerageza kuduha abakozi babo bakanabahimiriza gutonda batwambaye nk'uko umwe mu bakozi b'ayo mashyirahamwe abitwiganira.
Natwe ku kazi baduha utumasike dutatu urumva ko wambaye uno munsi tugatana bakakamesura bagaca bakagorora gukeye ukaca wambara kandi tugenda turahindura.
Naho hari abagerageza kugwanya icyo kiza cy'umugera wa corona mu guhimiriza kwambara udupfukamunwa impingira cyari ndende kuko byari bikenewe cyane ko batwambara nko mu modoka zunguruza abantu no mu masoko hahuriye abantu benshi atariho batwambara.
Wapi wapi mwababwambara mu mabisi mu isoko cyangwa mu ibarabara ubona umuntu umwe umwe no mu masosiyete duhejeje akazi ucukura ugashyira mu mufuka ukitahira upfa gusohoka bikara winjiye uri ndani muri sosiyete nandi usohotse ucukura.
Abo muri amazu acuruza imiti bita farumasi nabo nyine bijukiye gucuruza bene utwo dupfukamunwa tumese kuko ari tw'abaguzi bakunda cyane mu gihe dukoreshwa kwa muganga dukora inshuro imwe gusa umuntu agategerezwa kugura utundi.
Onezime Dushimagize hagataho rero guhera kuri uyu wa kane abanyagihugu bagiye kuronka isabuni ku giciro kitavuna muntu mbere yo kubafasha kurwanya ikiza cy'umugera corona mu isekeza ryitiriwe isabuni y'ubururu ryatangujwe kuri uyu wa gatanu. Olivier Suguru umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe Savonor ryahawe isoko ryo kudandaza aya masabuni yamenyesheje ko iyo sabuni y'ubururu igiye kugurwa amafaranga atarenga 150. Olivier Suguru ni umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe Savonor risanzwe nzwe dihingura amasabuni.
Nguko mwabyumvise uwa mbere mu kakaro n'icyubaro umukuru w'igihugu yarashinze yuko hari isabune igiye kugurishwa amafaranga atarenga 50%, ariyo amafaranga 150 w'isabune imwe. Kuva rero uwo munsi twaciye tugira umugambi wo gukora isabune yariyo muheje kumva yitwa bururu. Iyo sabune rero niyo yonyene izoba igurishwa amafaranga tugazoshobora gushyira ku isoko amasabune 10 million ku kwezi tukazoca tumara uwo mugambi uzomara amezi atatu kugira bishinze yuko mu mezi atatu tuzakuba twahejeje kurwanya iki kiza coronavirus. Ziya sabune izindi ntizirimwo ni ukuvuga ko ziya zoguma ku bibegera risanzweho mugabo bidahindutse tubona yuko aya masabune angana 10 million turabye abanyagihugu uko bangana izoshobora gufasha cyane gushika no ku mitumba aho mwene igihugu wese ashobora kwironga.
Uwaserukiye ishyirahamwe UNICEF Jeremy Hopkins yasavye abarundi kwijukira gukaraba n'isabuni mu ntumbero yo kurwanya ikiza corona.
Banyesha makuru ndabasavye nshimitse ku ngoshikiriza iyi inkuru hose usubiyemo nishimitse gukaraba kenshi amazi meza n'isabuni byo dufasha gukingira ubuzima bwa benshi kandi iyi sabuni bururu igiye kugwiragizwa hose mu gihugu kandi yo igugwa amafaranga atarenga 150 gusa mu mafaranga ya muru.
Mu Burundi rero abagwayi bikiza corona bemegwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugeza kuri uyu wa kane bari bamaze kuba 232. Umunyamwema wo muri komine Bugendana intara ya Gitega arwaye kansere yo kujisho arasaba gufashwa kugira ashobore kuja kwivuza hanze y'igihugu inyuma yaho yivuje mu bitaro bitandukanye biri mu Burundi ariko bikaba iby'ubusa. Inkuru twateguriwe na Bartazara Miburu.
Uo munyamwema ariko asaba ubufasha yitwa Amosi Kwizera w'imyaka 20 avuka yitwa Kumutoyi muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Nyamwema Amosi Kwizera yafashwe n'agahere kujisho ry'ukuryo acaguma ahagaza gutindaho hazi igikomere nk'uko umuryango wiwe ubisigura. Umuryango w'uwo munyamwema w'imyaka 20 uvuga ko yajanwe mu bitaro bitandukanye vyo mu ntara ya Gitega ariko ngo bamuvura ikomere gusa. Uwo munyamwema avuka ahitwa Mutoyi muri komine Bugendana ngo baramwunguruje bamujana mu bitaro vy'i Bujumbura ariko naho nyene vyabaye impfa gusa. Ubu ahageze iryo jisho ntirikibona kuko hari igikomere kinini. Abaganga bamuvuye bose bamubwiye yuko atavyo bashoboye bamusaba ko yoja kwivuza hanze y'igihugu kuko ngo agwaye kansere yo kujisho. Ubu rero ahagenda kwivuza hose bamuvura igikomere gusa bagaca bamuhindurira pasuma. Umuryango wiwe usaba abagira neza kumufasha akaja kwivuza aho babishoboye. Urongo ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi Kasimu Kazungu avuga ko yabajije abaganga igihenewe kugira vugwe bakaba bamusabye amafaranga angana n'igihumbi n'amajana 5 y'amadorare y'abanyamerika kugira ubuzima bw'uwo munyamwema bushobore kurokoka.
Tumushimire na baratazara miburo tuve mu ntara ya Gitega tuje mu ntara ya Kayanza tuvuga ibijanye n'indero aho hari kutumvikana hagati y'abigisha bo kwishure ry'ubuhinga rya komine Kayanza n'ubuyobozi bw'iryo shure kubijanye n'umwimbo w'amanota wahawe abanyeshure uyu mwaka. Ivyo bikaba vyatumye bimwe mu bikorwa byo gutanga amanota bihagarikwa ibindi navyo birafutwa. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Ndayishimiye.
Ivyo bikorwa vyahagariswe n'ivyo gusubiramwe ibibazo kubayobewe bita repechage igikorwa cyo gusuzuma bunguruzwa n'abategerezwa gusubiramwo bita deliberation cari caheze kibimfagusa. Inkuru dukura kuri iyo shure zivuga ko iyo ngingo yafatiwe mu nama yabaye kuri uyu wa gatanu inama yahuje abavyeyi abigisha umuyobozi hamwe n'urongo indero muri komine Kayanza. Isoko ryacu kuri iryo shure rivuga ko ihagarikwa ry'ivyo bikorwa ryatumwe n'uko abanyeshure benshi bayobewe ivyatsi ya makenga umuyobozi w'iryo shure ry'ubuhinga ryo mu Kayanza. Isoko ryacu kuri iryo shure rivuga ko ihagarikwa ry'ivyo bikorwa ryatumwe n'uko abanyeshure benshi bayobewe ivyatsi ya makenga umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga rya komine Kayanza ivyatumye uyo muyobozi nyene yitura barongo indero muri komine. Ubuyobozi bukaba bwagiriza abigisha yuko batakurikije ingingo zigenderwako kugira umunyeshure yunguruzwe canke ayobegwe. Amakuru twahawe n'abigisha bo kuri iryo shure avuga ko ivyo muyobozi w'ishure yabasavye bitakunda gushirwako mu ngiro kuko ngo abanyeshure bananiwe ibibazo. Mu nyuma iyo ngingo yafatiwe mu nama yo kuri uyu wa gatanu haciye haba iyindi nama yabegwa n'ikibazo cy'indero muri komine Kayanza.
Emmanuel Ndayishimiye amakuru y'iganiro ho muri Burundi mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu B imugashobora kwandika kandi musaba kuyaronsa muciye ku muhora WhatsApp akamenyesha ko guteranya 49551 2694 16 348 mukanyisase igice cya kabiri cya kino kiganiro
ho muri Burundi.
Ikigabane dukingire ibidukikije cuno munsi twateguye kubayagira ibijanye n'inzuki turaza kurabira hamwe akamaro kazo mu buzima bwa kiremwa muntu no kubidukikije turabire hamwe kandi n'ibikorwa bishobora kubangamira ubworozi bwazo. Ikigabane twateguriye kandi cikirizwa na Erven Yuhire.
Dukingire ibidukikije.
Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Ndabahaye mwiriwe cyuti na mwakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mwaba mukurikira kuri RPA komisiyo yose ya gatanu. Uno munsi tuza kuba yagira kubijanye n'udukoko twitwa inzuki. turaza kurabira hamwe akamaro kazo mu buzima bwa kirema muntu no kubidukikije turabire hamwe kandi ibikorwa bishobora kubangamira ubworozi bw'utwo dukoko umutumire wacu ni Anatole Nikuyamuremye umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi kamuhaye amazina y'amatazirano kongera tona muhindura amajwi kumvoza umutekano wiwe kuri mikro muri kumuna Erven Uhire kazi
RPA African Public Radio
nizi yanagi ukweli
Nkuko mwavyumvise mu ntango umutumire wacu Anatole Nikuyamuremye umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi reka adusigurire ibijanye n'akamaro k'inzuki ku burimyi arongera anatubwire ko hatabayeho inzuki n'uburimyi nibwubaho kuko inzuki zikenera uburimyi n'uburimyi bugakenera inzuki
Inzuki zifite akamaro kanini mu burimyi kubera navuga n'igikorwa nyamukuru cy'inzuki kugira icyo twita pollinisation. Gerageje gusigura amajambo make, pollinisation ni kurya inzuki zigenda kudaha ziva ku ishurwe zija ku rindi, ni ukuvuga zigenda zitwaye icyo twita pollen. Ya pollen ikaba no yita nk'intanga ngabo z'igiti cyangwa z'icyamwa cyangwa z'imboga. Aho sigiye kudaha rero ikayikura ngaha ikayitwara kurindi shurwa ikayitwara no ku birometero no ku birometero igatuma hashobora kuvuka ibyamwa byiza cyane n'inzuki nziza rero inzuki ziri nizo zikora icyo gikorwa kinini twita pollinisation yanayo ikabikora ku biti by'ibyamwa ku mboga cyane cyane nko ku matomati kuri poivro ku mashu ibyo twita amafenuye ibitunguru persil n'ibindi n'ibindi rero mu gihe atanzuki twaba tugifise n'ivyo babigikunda yuko niyo pollinisation iba hari igitabo ningeze gusoma c'umuhinga avuga ati igihe inzuki zizoba zitakiriho n'uburimyi ntibuzoba bukiriho kuko iyo pollinisation ibuze uburimyi buzoca bugabanuka cyane ku buryo ashobora kuba n'icyo twita kubura ibyo kurya inzuki rero zifite akamaro kanini rwose mu burimyi nibyo tutashobora kubona n'amaso mugabo nuko bimeze hanyuma ikindi nashobora dukeneye kumenya ni uko inzuki zirakeneye cyane ibiti kandi n'ibiti navyo birakeneye inzuki majambo make navuga ni Inzuki zirakeneye cyane uburimyi hamwe n'uburimyi burakeneye cyane inzuki.
Inzuki kandi zifite akamaro kanini ku magara y'abantu. Umutumire wacu aragaruka ku kamaro k'ubuki mu buzima bwa kirimwa muntu.
Ubuki bufite akamaro kanini ku magara y'abantu. Navuga ni ubuki bwa mbere buratuma isukari tujyarya imbi itera indwara ubuki bashobora kuyikontrola hanyuma kandi irakiza murabizi irakiza indwara z'inkorora irakiza kandi iyo wahiye urashobora kubushira ko ku gikomere urashobora gushira ku buki bigatuma ubuki bukiza iratuma ibyo twafunguye tubidijera neza ku bakunda kubura itiro ni byiza ko boza baranywa ubuki irongereza abasada mu mubiri ni byinshi cyane navuga ku buki ubuki bufite akamaro kanini cyane cyane nushimikira ku kamaro ko kongereza abasada mu mubiri ku muntu yumva arwaye cyangwa arushe yumva umengo ntafise amagara akwiye nibyo babyizagera bya ubuki burafasha hama ubuki burafise kandi akamaro ku mwegetsi kuko umwegetsi arabugurisha akaronka amahera agashobora kurungika abana ku ishure arashobora kuburya wenyene arashobora kubugaburira umuryango wiwe urumva n'akamaro kenshi ku mwegetsi na wenyene hanyuma arashobora no kubuhingura bukava ibindi binyobwa inzoga bitaborera maje arashobora guhingura ikimamara agakuramwo amabuji n'ibindi byose biva mu bimamara urumva n'ikintu dushobora guhingura tukongereza gutyo bigatuma turonka amahera yisununuye
n'ubu iganiro cyacu ni dukingira ibidukikije. Anatole niko yamuremye ariko atubwira kubijyanye n'inzuki, kubijyanye n'ibidukikije naho umutumire aradusigurira ibangamira ubworozi bw'inzuki hamwe n'ingaruka zishobora kubaho mu gihe atari wiki na rumwe rwoba rukiboneka.
Ibikorwa bibangamira ubworozi bw'inzuki navuga ubwa mbere ni ugutema amashamba cyangwa kuyaturira tubandira aho kurima cyangwa aho kubaka. Ibyo rero birabangamira inzuki kuko ni nko kuzitwara ibyo zifungura. Iyo umuntu akwimye ibyo ufungura bavuga ucupfa nta buzima usubira kuronka. Ikindi nacyo kibangamira ubworozi bw'inzuki ni izi antene z'amatelefone zikora. Izo onye rero zikoresha ubuhinga inzuki zikoresha mu kwiyunguruza, aho rero bituma inzuki rimwe rimwe zishobora mu kwiyunguruza zitakara. Ikindi nacyo kibangamira ubworozi bw'inzuki harimo n'abayigetsi canke abaja kudaha ubwo buki ingene babudaha. Vyari bikwiye yuko umuntu iyo agiye kudaha gutora ubuki yogerageza akabutora atarinze gusambura ibimamara vyazo. Kuko harafata ibyo bimamara tuba tubwiye kurondera ubuki bagasanga uravyononye. Ni ukuvuga ni nk'akararano baha, ni nko gufata nk'umuntu akaza akakwiba mu kigega cawe akagutwara ivyo kurya hama agaca atakagenda agisambuye. Rero vyari vyiza yuko tugiye kudaha mu mvugo nziza tuba tugiye kwiba inzuki, tuba tugiye kuziba ubuki bwayo zakoreye iminsi n'iyindi tukabutwara. Hanyuma tuciye dufata ibimamara tukavyonona ntitutireke ngo zishobore kugira kudahiramo inzuki tuba tuzibomoreye, ni ukuvuga ibigega byazo. Kandi bica bisubira gufata igihe ikindi gihe kinini kugira ngo zishobore kubaka ivyo bimamara hama zizoshiremwo ubuki. Ahandi vyari kuba vyiza dukuyemwo ubuki tukaca turekera ibimamara inzuki tukaca zisubira kuduza ubuki bwo nyene.
African Public Radio.
Ingaruka mbi igihe atanzuki zaba zikiriho ndayivuga mu ijambo rimwe, navuga atanzuki nta burimyi, ataburimyi nta mfungurwa, atamfungurwa nta muntu asubira kubaho. Ni ukuvuga inzuki zitakiriho tuzaba dupfuye kuko nta byo kurya bisubira kubaho.
Mu gusozera kino kiganiro cyacu umutumire akaba n'umuhinga mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi atera kamo leta abarundi n'abahanira n'abaharanira ibidukikije na cyane cyane abakora mu gisata cyo kwegeka guhimiriza bose kugerageza kwitwararika kurwanya ibituma haba ibibangamira ubworozi bw'inzuki. Akavuga ko tutukwirengagiza kandi akamaro k'inzuki mu buzima bwa misi yose.
Akamono tera barundi leta n'abaharanira ibidukikije cyane cyane abakora mu gisata cyo kwegeka nohera bwa mbere ku barundi nobahimiriza cyane 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 kubegeka n'abarimyi. Ego nobahimiriza cyane kugerageza kurondera inyigisho zijyanye no kwegeka kugira ngo bashobore kumenya neza ubwo buhinga ngene bukorwa neza. Abarimyi nabo nababwira nti tugerageze gukoresha ibyo twita amapesticide makeyi kugira ngo izo nzuki zacu zigiye kudaha zirya uburozi, ko ziribwa uburozi zirashobora kuca zipfa cyangwa zigahembwa n'izo pesticide. Hama natwebwe nyine abantu turya ubuki haba hari muca mwumva ko haza harimo izo pesticide natwe bikagira ingaruka mbi kuri twebwe. Leta hamwe n'abaharanira ibidukikije nobahimiriza cyane gukingira mu mashamba tukayakingira neza hanyuma mbajana magati bagakora icyo bategerejwe. Icyo nacyo ni ugukingira amashamba, ni ntasubire kumirira nyakanga, ntasubire gutema amashamba turongera aho twubaka cyangwa aho turima, ariko ayo mashamba kimeza tuyakingire kuko adufitiye akamaro. Nk'uko natangaye ndabivuga, inzuki nizo zirakeneye ibiti kandi zirakeneye n'ibiterwa, mugabo n'ibiterwa birakeneye inzuki. Hanyuma tutibagiye ko natwe abantu dukeneye cyane ibiterwa n'ibiti. Rero na hacu ho gukingira ibyo biti, mu kubikingira tuba turakingira n'izo nzuki. Gutyo rero tuzoshobora kuguma tubaho, ubwoko bw'abantu buguma bubaho kuko igihe nta nzuki zaba zihari nta mfungurwa izo bikiriho.
akaba ayo ngaha cyuti bakunzi bikiganiro dukingira bidukikije cuno munsi igenekerezo rya 10 mu kakaro kigarukiye mukamwumvise ko twayaze kubijanye no dukoko twitwa inzuki akamaro katwo mu buzima bwa kiremwa muntu no kubidukikije nibikogwa bishobora kubangamira ubworozi bw'utwo dukoko dushimire umutumire wacu Anatole niko yamuremye umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi twongera tubashimira kuba mudahengecanya akudukurikira ikiganiro mukanwa giteguriwe na Hervé Nuhire mugire umugoro wa mwiza
cari kiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu
Dushimire mugenzi wacu Hervé Nuhire n'umutumire wiwe ku kigabane dukingire ibidukikije bahejeje kudushikiriza ntongera nkengurukira namwe bwe mwese mwafashe akanya ko kudukurikira amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa gatanu igenekereza rya 10 mu kakaro umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera sinoreka gushimira kandi abamenyesha makuru b'uruganda rwa RP yabamfashije gutororokanya no makuru hamwe na MS Steven Ningeko yarayahagarariye mu buhinga bw'ivyuma Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri mikro ndabike abantu yenda bipfuriza mahoro mu byanyu no mu banyu
Go muri Burundi
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye